sing song. Shi ine shishibe ine jikalila fie muli mwe Yesu nango pinsange ine shatine ni mwe mwai katilila mwe owani ifili kuntanshi
ifili kuntanshi ine shishibe ine jikalila fie
Nangu pinsange,
nangu pinsange, ineshatine, ni mwe mwai katilila, umwe owandi.
Ifili kuntanshi, ineshishibe, inenjikalila fie, muli mwe Yesu. Nangu pinsange, ineshatine, Ni mwe mwai katilila mwe owandi ifili kuntanshi
ifili kuntanshi ine shishibe ine jikalila fie muli mwe Yesu
nangu pinsange
nangu pinsange ine shatine ni mwe mwai katilila umwe owandi
Kumona kasuba kalelo te kumakayandi nikuluselwenu mwe chibinda wa mweo ukupemo mwela walelo te kumakayandi nikuluselwenu mwe chibinda wa mweo ifili kuntanshi
ifili kuntanshi inashishibe
Nangu pinsange,
nangu pinsange, ine shatine, ni mwe mwai katilila, umwe owandi.
Amalwele twalwele na banandi, taba polele, lelo ine nalipola ni mwe chibinda wa mweo. Amasanso twalimo na banandi, taba pusuike. Lelo ine nali pusukani mwe chibinda wa mweo ifili kuntanshi
ifili kuntanshi ine shishibe ine jikalila fie muli mwe Yesu
nangu pinsange
nangu pinsange ine shatine ni mwe mwai katilila umweo
Ati nangu pinsange, ati nangu pinsange. Oh. Ile londi na maka, bambi na baluala. Ndina kuno kuchalichi, nde imba no kushana. Echo mfuile na mutotela, chibinda wabugumbo. Te kumakayandi awe ati ifili kuntanshi
ifili kuntanshi ine shishibe ine jikalila fie muli mwe Yesu
nangu pinsange
nangu pinsange ine shatine ni mwe mwai katilila umwe owandi
Gafilia mwambi katata, gachibinda wana mashonse, efyo no mweo andi waba. Gafilia
mwambi katata, gachibinda wana mashonse, efyo no mweo andi waba. Mumingo yenu.
Gafilia mwambi katata, gachibinda wana mashonse, If you no mweo andi waba Ngafilia
Ngafilia mwambi katata Gachibinda wana mashonse If you no mweo andi waba tata bachibinda wana mashonse ezo no mweo wanji waba mungu
ufwayo we ufwayo we
uchitwe pa mweo wanji
ufwayo we
uchitwe pa mweo wanji
ufwayo we
uchitwe pa mweo wanji
ufwayo we Itili kuntanshi inenshishibe inenjikalila fye mulimwe yeye